Ngizoyibhala nami incwajana.
Ngizoyibhala nami incwajana.
Awiyodla ngoqhinga.
Iyodla ngoqhinga.
Uthando lwami.
Mokuti, you lali bone.
Oh,